canke mwaramutse banyanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nashene ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa irya nino tuba twabateguriye aho twegeranya amakuru atandukanye aba avugwa mu bisata bitandukanye politike umutekano ubutungane agateka kazina muntu izivugwa mu kibano ndetse n'andi makuru menshi aba yagarutswe ko cane yavuzwe mu binyamakuru ku mbuga ngurukana bumenyi ayo tuba twavanye mu masoko yacu agiye atandukanye byose turabyegeranya mukabikurikira mu buryo bagidonido mu gutangura ano makuru tugira tubanze tugaruke ku nkuru yakwiragijwe cyane ni inkuru yakwiragijwe n'ishirahamwe bimenye Burundi Communication Center n'ishirahamwe rikorera umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi iryo shirahamwe rikaba rizwi mu gucanishamwo abarundi ndetse no mu kugarura ibyamoko iryo shirahamwe kandi rikaba rigwanya cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane abarundi bahunze kubera ibibazo byazanywe n'umugambwe CNDD FDD aho ribita abansi b'igihugu aho ribita abanyagupfa iryo shirahamwe Burundi bimenye Communication Center rikaba ririko rirakwiragiza amakuru y'ibihuha ndetse no gukingira ubutegetsi bwa CNDD FDD ivyo iryo shirahamwe ririko rirakwiragiza ndetse no kwankisha abarundi ndetse n'abandi bakurikira amakuru atangazwa kubibera mu gihugu ivyo turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma tugaruke ku makuru asanzwe tugira tubashikirize ari buze gushimika ku ngingo nkuru zikurikira mu gihe twababwiye ko mu mugambwe CNDD FDD hari icuka kibi ndetse no kunyinyurana kudasanzwe kubera amatora yimirije mu mwaka w'2025 na matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka w'2027 aho mu mugambwe byabuze ntabwo bariko barumvikana kuzoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu kuko perezida Ndayishimiye we baramaze kumukura ko amaboko nkuko twabibabwiye uyo perezida Ndayishimiye benshi bavuga ko ari umuntu atazi ibyo avuga ari umuntu yasambuye ku rwego rumwe ruboneka ku rugero ruboneka umugambwe CNDD FDD akawankisha amakungu ndetse n'abarundi kubera ko yagiye ashira habona amabanga y'indongozi zikomeye zo muri uyu mugambwe bakavuga ko atakiri umugumyabanga kubera ko ibyapfudikiwe hamwe n'inararibonye z'uyu mugambwe ndetse no mu bindi bicacuro by'uyu mugambwe buca mu gitondo perezida Ndayishimiye akaja kubivugira ku maradiyo gutyo rero ko umugambwe CNDD FDD utakigira ijunja wamanye mbere abarundi benshi baramaze kubona ko uwo mugambwe ubwawo nawo wacitsemo imigwi twababwiye ko hari umugwi uvuga ko uri mwiragi rya Petero Nkurunziza uwo ukaba kwisonga uzi imbere awurongoye akaba ari Reveriano Ndikuriyo havugwamwo n'umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera akaba yari n'umunyabigega wa Petero Nkurunziza ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane muri CNDD FDD hakaza n'urundi ruhande ruri kuri perezida Ndayishimiye rumushigikiye urwo narwo rero rukaba ruri ko ruramushigikira mu bikorwa byiwe abadashigikiye neva bo bakita abo bashigikiye perezida Ndayishimiye ko ari abansi ba CNDD FDD kandi ko atantambwe bazobaterana gutyo rero mu matora yimirije ibintu bikaba bishobora kumera nabi cyane aho abavyiheza bakurikiranira hagufi ibya CNDD FDD ndetse na politike mu Burundi bavugwa ko abarundi boba maso kuko ngamatora yimirije ashobora kubamwo imvururu zidasanzwe murano makuru muraza kubikurikira mu buryo bagido nido mu gihe hariko haritegurirwa amatora abantu benshi bariko baranyuruzwa mu gihugu cy'u Burundi ubutegetsi bwoba bufise yentumbero mu kunyuruza abarundi ndetse n'abandi biboneka ko badashigikiye ubutegetsi bwa CNDD FDD turaza kubaha idonido ndetse tuze no kubaha urutonde rurerure rw'abamaze kunyuruzwa tuze no kubabwira ibyo boba bagirizwa murano makuru byose muraza kugenda murabikurikira mu idonido twabiteguye turafise n'izindi nkuru tuza kugenda tubashikiriza umwanya udukundiye wewe ntuje kure ico utegerezwa gukora co nyene no gufyonda kuri subscribe kuri ukoresha YouTube yo mu rurimi rw'igifara rw'icongereza kuri wewe mukoresha YouTube iri mu rurimi rw'igifaransa urarabanditse jambo abone maze ufyonde ko kugira uko dushize ko inkuru uronka notification ko dushize ko bishasha maze ukagenda umenya byinshi biriko biravugwa irya nino. Deka ndabahe kaze mu buryo bagidonido muri ano makuru tugira tubashikirize. Bibandanya kumera nabi mu mugambwe CNDD FDD turasemerera ariko abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi bakavuga ko tuvuga amakuru atarayukuri ariko no muri CNDD FDD ubwabo barazi neza ko inzu iri kirasha barazi neza ko ibintu bitoroshe. Agacerere ka Reveria ndi kuri yo twababwiye ko ari agacerere kanyegeje byinshi twababwiye kandi icuka kibi kiri mu ndongozi zo muri uyo mugambwe aho president ndashimiye ameze nk'uri wenyene mu butegetsi mbere ubwiwe akaba yaranivugiye ko yabuze abamufasha mbere akavuga ko azi abishi igihugu ariko ko bagomba ko abakura mu mabanga kugira asigare wenyene igihugu kimute ku amazi mu kukirongora. Ati ndabazi neza ariko ntaho nzobashira tuzojana. President ndashimiye ubwiwe arazi abansi biwe ko bari kumwe nawe mu butegetsi ariko ikibabaje gusumbya nuko abashigikiye CNDD FDD cancane imbonera kure mbere tukaba twanababwiye ko hari ishirahamwe ryitwa Burundi bimenye Burundi Communication Center ryinyegeje inyuma y'umugambwe CNDD FDD mu gukwiragiza propaganda z'urwango ndetse no gucanishamwo abarundi bamo kwatandukanye ririko rirapfukapfuka ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi rikwiragiza amakuru ko abavuga ibitagenda mu gihugu arabatsi b'igihugu ryo shira hamwe naryo rero rikaba ririmo abantu bamwe bavuga ko bo bari abantu badakomeye mu mutwe kuko batabona ko igihugu kiri ku mfiro kandi ko camaze gupfa aho ibintu bimaze gukomera cyane mu Burundi ibintu nka byose byabaye umuzi wibuye gitoro carabuze isukari yarabuze ndetse n'ibindi faranga ry'u Burundi ryaratakaje agaciro ku rugero ruboneka igihugu c'u Burundi ni igihugu cyanyuma gikenye ku isi ico gihugu c'u Burundi akaba ari igihugu kitagira amatara kitagira amazi kitagira umuyaga nkuba ariko iryo shirahamwe rikaja nkaho rikavuga ko ibiriko birakogwa na CNDD FDD ari ibintu byiza rikaja ngaho rikaja gushimagiza ndetse no guhimiriza abarundi gukurikirwa mugambwe uri ku butegetsi ibyo beshi bafata akamara maza kandi ko bavuga ko ari bararyaguye aho igihugu gipfa maze abantu bakaje nyuma ya CNDD FDD bakaja gukoma amashi bayakomera umugambwe wananiwe gutwara igihugu mbere ugishikanye ahatemba. Amatora yemirije imbere arashobora kubamwo ibara ndetse igihugu kirashobora gusubira inyuma bishobora kuba nabi gusubya n'ivyabaye mu mwaka w'2015 aho ibara ryaguye bivuye ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ni kiringo caho Nyanza ibwirizwa shingiro ndetse n'amasezerano yarusha ni kiringo ca sambaguje ibintu nka byose mu gihugu ni kiringo cacanishijemwo abarundi ni kiringo catumye abatari bake basiga ubuzima abandi bagata bakomoka bagahunga igihugu cabo gushika nuno munsi ingaruka z'ico kiringo zikaba zikiriko ziribonekeza aho amakungu yafatiye ibihano bikomeye igihugu c'u Burundi ari naho bamwe n'abandi bavuga ko ari co catumye igihugu c'u Burundi kitaronka amadovize kugira kije kugura igitoro. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Senderako buca nawe biboneka ko yabohewe amaboko imugongo na president ndashimiye n'umugore wiwe atakigira ijambo yaravuze ko ibibazo igihugu c'u Burundi kiriko kiracamwo vyose ari ingaruka z'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ndakugarika nawe akumvikanisha ko yo bari muri wa murwi uvuga ko uri mwiragi rya Petero Nkurunziza ariko nanone akaba atari ko arumvikana na president ndashimiye muri kino gihe. Amatora yimirije ngashobora kubamwo imvururu zisumba cyane izindi mvururu zagiye ziribonekeza mu yandi matora yagiye araba kuva umugambwe CNDD FDD ugishika ku butegetsi. Mugenzi wacu Jean Philbert Karangwa akaba yabivuze inyuma y'igifato idasanzwe yo gutoza amafaranga adasiguritse bikogwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye Varisito batazira General Neva, abandi bakamutazira kirogorogo kubera amajambo avuga adashobora gushira mu ngiro, nkuko abari mu mugambwe CNDD FDD bamuhaye ako gatazirano, ariko abamuzi akiri ku rugamba bakavuga ko bakamuhaye kubera yakunda kuvuga amajambo ariko ibikogwa bikabura. Mu kiganiro cihariye mugenzi wacu umenyeshamakuru Jean Philbert Karangwa akaba narongoye iradio Peace FM ijwi ryo rwaruka, yahaye yo radio aserukira ni kuri wa gatanu w'igenekerezo rya 13 Nyakanga 2024 kuri mikoro ya Jean d'Arc Gikondiro arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru kuri iyo radio Peace FM ijwi ryo rwaruka. Yavuze ko abona ko ibara rishobora kurwa kandi abarundi bo kwitegurira ibara rigiye kugwa kubera ibintu bishobora kuba mu matora y'umukuru w'igihugu. Karangwa hanini avuga ko amatora yimirije ashobora kubamwo imvururu zidasanzwe afatiye kubijanye no kutihanganirana kw'imigambwe kwibonekeza mu mihingo yose y'igihugu, kuri we ngo biruta n'ivyo mu matora aheze canke ayo mu mwaka w'2015, kuko ubu ni imigambwe isa naho yahora itahura ivyiyumviro vy'umugambwe CNDD FDD isa naho yaguye mu gahundwe. Imigambwe bisa nkaho yahora itahura ivyiyumviro vya CNDD FDD ubu iriko iricuza kubera ivyo bari bayibiteze ko babonye igihushane cavyo. Raba nawe kubaha ifaranga rimwe ry'inyaburaya rigeze ku 800,000, raba kubinzara yisha Abarundi ugafata n'utwari kuramira Abarundi bamwe bamwe ukaduhereza ikindi gihugu, raba ivyegeranyo bitangwa n'amashirahamwe yigenga ukuntu badasiba kwerekana abishwe bagatabwa mu mirima mu mashamba no mu nzuzi kakaba kamizwe n'ingoma. Ibitoro vyabaye ikibazo gikomeye none ubona CNDD FDD iriko itwara Abarundi hehe, niko Jean Philbert Karangwa avuga n'akababaro. Aha yongera ko ikibazo kidasanzwe cyo gutoza amafaranga yise zana magi zana masoro, aho umugambwe uri ku butegetsi wubahuka gusaba amafaranga adasiguritse ngo nayo guterera umugambwe CNDD FDD kugira uzo kwiyamamaze neza. Jean Philbert Karangwa agira ati ayo mafaranga ariko aratozwa yategerezwa gutangwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD gusa. Birateye agahinda kubona banatoza ayo mafaranga abari mu yindi migambwe abatayatanga bakitwa abansi b'igihugu gushikaho bana ku burenganzira bwo kwinjira mu masoko canke guhabwa agasukari. Abarundi bakwiye gutsinda ubwoba bakanka ndetse bakanka gutwagwa nk'intama zijanywe ku macuniro. Kuri ibi uyu warongoye ijwi ry'urwaruka nkabona ko abarundi bonyene ubwabo nibadaguruka ngo banke gutwagwa nk'intama zitwawe ku macuniro hazogera igihe bakaka uburenganzira bwabo burundu, gutyo abarundi bose bagasigara ari abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD, umugambwe bisa nkaho ufise intumbero yo gusubiza uburundi mwihumbi. Aha twobibutsa ko buri gihe hiyo himirije amatora hama habaye n'ijyane kuva umugambwe CNDD FDD washika ku butegetsi mu matora aheruka hakaba harahunze abarundi barenga 500,000 n'ubu bakiri mu buhungiro, uretse abari baragize ubwoba bagahunga bahavuye batahuka, abandi bavuga ko batarota batahuka ahubwo n'abandi bariko barahunga amatora yimirije. Abariko barahunga iki muri kino gihe? Abariko barahunga muri kino gihe barahunga inzara, barahunga ubukene, barahunga agatotezo, barahunga ukunyuruzwa, barahunga uguhamwa n'ubutegetsi ndetse no kuba ibintu bimeze nabi batabona kazoza ku gihugu cabo c'u Burundi, aho babona ko igihugu cabuze indongozi, aho ko bapfira mu gihugu cabo bopfuma bapfira mu mahanga ariko bagapfa batishwe n'inzara canke batishwe no kubarizwa igufa bikoregwa abari mu gihugu imbere yoba bari mu mugambwe ndetse n'abatari muri uwo mugambwe. Urutonde rurerure rwamaze kunyuruzwa mu gihugu c'u Burundi. Hari ikibazo gikomeye, ni bande bariko baranyuruza aba bantu bose. Ku wa mbere uheze igenekerezo ry'icenda z'ukwezi ku icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hari haramukiwe kunyuruzwa Meranse Ndayizeye yari amaze hafi imyaka ibiri arongoye umutumba wa Kagwema ya mbere muri komine Gihanga. Ni umunywanyi wa CNDD-FDD atarakundwa n'abatwara umugambwe yari yama ariko aratumwa ko mu mugambwe kwisigura. Akaba yari yaragiranye ikibazo na Olivier Nahimana atwara imbonera kure muri komine Gihanga, uyu akaba yamusaba guheba uburongozi bw'umutumba ngo haje murumuna wa Olivier anamwagiriza ko azotuma CNDD-FDD itsindwa muri Kagwema. Mu bamunyuruje haravuzwemo umukozi w'iperereza yitwa Ramberi, haravugwa Nestori Munezero batazira mbike. Igihe Merance Ndayizeye yanyuruzwa yahamagawe na telefone 69 ubusa 71 56 64 ngo bahurire ku ibarabara RN5 aho rihurira n'irya gatanu rya Gihanga. Iyo nomero twasanze ari ya Ngendahayo Jean Claude avuka ku Ndava muri komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi. Merance Ndayizeye yatwawe n'abari muri kamionete double cabine yarayifise ibyo bitabona. Jean Marie Bizimungu ni umurwizatunga avuka muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Uyo n'uyundi yanyurujwe ariko akagira n'urugo kumutakura mu gisagara cha Bujumbura. Jean Marie Bizimungu yanyurujwe ku igenekerezo rya karindwi z'ukwezi kwa gatandatu 2024 mu gihe yaravuye Gihanga ahitaniza imfungugwa abungire acafatwa n'abambaye impuzu z'igipolisi. Ageze hafi ya Shaniki Bujumbura yinjizwa imodoka ya taxi. Kuva ubwo ntagakuru kiwe haravuzwe abakozi b'iperereza Igihanga boba barabigizemo uruhara. Haravuzwe kandi umukuru w'iperereza mu gisagara cha Bujumbura mu bagerageje guhuvya abariko bararondera Jean Marie Bizimungu. Ugira gatatu ni Guillaume Gahungu, ni umwigisha wa Itabu Gihanga yahoze aserukira umugambwe MLS Rurenzangemero yaheruka kwinjira muri CNDD-FDD kwigenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Nibwo Guillaume Gahungu yirwanye n'imbonera kure Nestore Munezero batazira mbike mbongera baragorobezanya isaha zibiri z'ijoro mbike yajanye Guillaume Gahungu ku ipikipiki batera baja kuri RN5 hamwe nyene Merance Ndayize yaherutse gufatirwa. Haravugwa kamioneti Toyota Hilux double cabine yera yoba yagiye ijanye Guillaume Gahungu. Kuva ubwo ntagakuru kiwe ku murango hari kamioneti zibiri ziperereza zari zagumye zitembera Gihanga, imwe iravamwo n'abagiye kuraba neza urugo rwa Guillaume Gahungu. Ugira kane yanyurujwe kabugwa irengero ni David Bamporiki, ni umunywanyi w'umugambwe CNL ava mu Kagwema ni muri komine Gihanga. Muri 2015 yarigeze guhungira muri Congo ahunguka n'umuryango wiwe muri 2018 abanje koronka uruhusha rwa mustanteri wa komine Gihanga. Kugira yikingire, David Bamporiki yaragerageje kwiyegereza Olivier Nahimana Rongo yimbonera kure muri komine Gihanga kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri 2024. David Bamporiki akaba yarirwanye na Olivier Nahimana mu nyuma bajana gusangira icupa mu kirabo mu Kagwema. Aho niho David Bamporiki yakuwe n'abagabo babiri bambaye impunzu z'igipolisi bari muri kamioneti Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona. Kuvugo ntagakuru ka David Bamporiki. Ugira gatanu yitwa Joroje Nimbona bamutazira Manyenye, ni umunywanyi akomeye w'umugambwe seneri muri zone Buringa ya komine Gihanga. Ku mugoroba wa 29 z'ukwezi kwa mbere 2024 Manyenye yariko asangira gacupa n'abagenzi mu kirabo co ngaho iburinga niho yafatwa n'abagabo batandatu bafise ibirwanisho bari muri Toyota tu bari muri voiture Toyota Spade isa n'ibururu isa n'ubururu akizaho rero mu kirabo hariho imbonerakure zibiri zari zaje zicunga Joroje Nimbona kuva ubwo ntagakuru ka Joroje Nimbona batazira manyenye Samuel Mukeshimana ni umupasitori w'ishengero rya Erayo muri village ya gatanu igihanga kwigenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icenda 2023 mu gihe yariko arafyatuza amatafari ku muzinda Samuel Mukeshimana yaranyurujwe n'utwari iperereza mu ntara ya Bubanza Jeremy Tangishaka yamuhamagaye ngo afise ico amubaza aca yurizwa kamyoneti Toyota Hilux double cabine yari ifise ibyo bitabona aba rero arafashwe gutyo Pastori Samuel Mukeshimana yamaze hafi amezi abiri atawuzi yari ico gihe cose yari karahohoterwa bikomeye ku cicaro gikuru c'iperereza Bujumbura yakubitwa abazwa amasengesho yakoreye General Alain Guillaume Bunyoni ngo azobe mukuru w'igihugu amaze kuba intere nkamwe babona ko ageze kukanyuma Samuel Mukeshimana yarasohoye iperereza aja gutabwa kwibarabara Imana irakingaronka abamutora aravurwa rakira Désiré Sindayigaya yari umuganga w'ibitungwa wa zone Buringa muri komine Gihanga mu gatondo ko kwigenekerezo rya gatandatu z'ukwezi gw'icenda ya 2023 Désiré Sindayigaya yabanje kuja kuraba inka ziwe aho iburinga niho rero kuvayo aja kugura umuti muri farumasi veterineri y'iburinga mu gihe yariko araganira n'ukora muri iyo farumasi niho haza umuntu ahamagara Désiré Sindayigaya ngo hari uwo murondera uwo yamurondera yari Jeremy Tangishaka yatwara iperereza mu ntara ya Bubanza agishika ku modoka kamyoneti Toyota Hilux double cabine yera ifise ibyo bitabona Désiré Sindayigaya yayinjijwemo ku nguvu abaranyurujwe kuva ubwo ntagakuru kiwe nga hari ikibazo gikomeye cyane kibazwa ni bande bakora ayo maroregwa mu gihugu cy'u Burundi hari amazina amaze kuboneka muri bino bintu uza kwisonga ni mbonera kuri Nestori Munezero batazirambike aramaze kuvugwa mu inyuruzwa rya Guillaume Gahungu na Merance Ndayizeye mbike akabazwi nk'inderesi iperereza avugwa ko anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi inderetsi iperereza yitwa Ramberi iravurwa mu inyuruzwa rya Merance Ndayizeye Ramberi yoba anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD umukozi w'iperereza Ngendahayo Jean Claude avuka kundava muri komine Buganda agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi aravugwa mu inyuruzwa rya Merance Ndayizeye mu banyagihanga banyurujwe hari abo amatelefone yabo yabonetse ko yaciye akorera muri komine Mutimbuzi abo ni nka Guillaume Gahungu na Jean Marie Bizimungu ubwo Singendahayo Jean Claude yariko arazikoresha umukuru w'imbonera kuri muri komine Gihanga Olivier Nahimana yaravuzwe mu inyuruzwa rya David Bampoliki na Merance Ndayizeye Olivier Nahimana ubu yahawe kurongora imbonera kuri muri komine yagutse ya Mpanda no kuvuga Mpanda Gihanga na Rugazi abatwaye iperereza mu ntara ya Bubanza Jeremy Tangishaka na Poncier bigira uwuhiriwe nabo nyene baravugwa mu inyuruzwa ry'abanyagihugu bo muri komine Gihanga Mustaneri Leopolo Ndayisaba wo muri komine Gihanga aravugwa ko afise uruhara mu inyuruzwa ry'abanyagihugu bo muri iyo komine inshuro zibiri zose byaravuzwe ko abaje kunyuruza babanje guca ku biro bya komine kubonana na Mustaneri aho ni nko mu inyuruzwa rya Guillaume Gahungu n'irya Merance Ndayizeye duherutse kuronka amakuru avuga uwitwa Deo Sabimana batazira muhumure arongoye imihari ikomoka kuri CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bubanza Bujumbura Meri Bujumbura Rirare Bubanza na Cibitoke uyu yoba ari nawe atwara iperereza rya CNDD-FDD muri ako karere kose binavugwa ko iperereza rya CNDD-FDD rigabwa na ndi kuri yo Reveriano uyu nawe umpejeje kukubwira nyene uyu Désiré Sabimana batazira muhumure akaba ari nawe atwara iperereza rya CNDD-FDD muri ako karere kose. Uyu nawe rero yarahawe kamyoneti Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Uyu aravugwa ko yoba ari mu batunganya inyunyuzwa ry'abantu muri ako karere kose, yoba amaze gukorera cane mu makomine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza ndetse n'amabayi ho mu ntara ya Cibitoke. Aba bose bagizwe intakogwa ko baravugwa ariko ntibigera bakurikiranwa ngo babazwe ivyamaruregwa baba bariko barakora. Wagira umuco kuri aya maruregwa akoregwa muri komine Gihanga yo kwandikira inomero ngira ndababwire kuri WhatsApp kamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Turifuza abo dufasha kuronka imyidondoro ikwiye n'amafoto ya Ngendahayo Jean Claude Lambert, Olivier Nahemana na Deon Sabimana batazira muhumure bavugwa muri aya maruregwa. Aho ubutegetsi iboneka ko muriko burandanya kuyambika ibara ndetse abenshi bakabona ko ubutegetsi bagana niwe mbere hagaca havugwa ibibazo bidasanzwe mu gihugu. Abarundi bamwe bamwe bakabona ko igihugu camaze gusambuka kandi ko umugambwe CNDD FDD ataho uzobashikana. Hari umuntu twababwiye muri no nkuru yitwa Jean Claude Ngendahayo yavuze ko atavugwa muri iyo dossier. Yanditse ati jewe nibaza ko mwanyenze ko genda muri rumitere urabe uyo mugabo, jewe nta nuwonzi kandi jewe ntagendereza nkoramwo kandi ntawe nahamagaye. Ati ibyo mbamvuze ko ntabwo byo bari byo. Ariko nimba ariwe akoresha ino nimero ya 69 071 664, hari nabandi batubwiye ko uwo bazi kuri iyo nimero atariwe. Ariko nanone ni kubandanya gutohoza neza kuko iperereza rishobora gukoresha amatelefone y'abantu mu kunyuruza abandi. Ni umuco rero utegerezwa gutangwa. Byose turabandanya kubikurikirana mu makuru yacu, muraza mugenda murabikurikira. Ningaha dusozereje kino gice c'amakuru twari turiko turabashikiriza, mu kanya turaza tubaha izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa, muraza kugenda muzikurikira zose mu buryo.
Désormais message vuye ku mushikiranganje nuko imiduga yose mufata iri kuri yarengeje le prix de ticket de transport muca muyica 500,000 muca 500,000 mugacha lo chauffeur le véhicule sur chaîne le chauffeur mugacha pendant une semaine ibyo rero bikorera ko ibyo mwamaze guca a partir de maintenant mutangura guca 500,000 chaîne pendant une semaine chauffeur mugacha pendant une semaine bace basoka acha soka ari ukarisha ayo 500,000. Voilà le message vuye ku mushikiranganje wacu aturongoye. Voilà. Shira mu ngiro rero.